sibene nehhovisi lika MEC umama uNomsa Dube Ncube ama Municipal Excellence Awards lawa enzeka minyaka yonke yilapho kuye acknowledge khona omasipala kuma categories ahlukahlukene abaye baperforma ukudlula abanye omasipala.
Mayor Sithi William Khatalazadile kumele is going to give us a welcoming remarks.
Njengomkhandlu waseThekwini siwine i-award ekwazi ukuthi implemente i-IGP kunabo bonke omasipala and i-implementa kona wonke ama-services kusukela kwakheni izindlu nayo yonke into eyenzeka la komasipala.
Remains amongst the top achievements. Imuphi lo masipala? Imuphi lo masipala? EThekwini municipality.
Siphinde futhi sawina sagcina isicoco sethu esisuse ngo-2009 kuze kube manje ngoba ngibe kulo mkhandlu waseThekwini isikhathi eside from 2006. So sithole isicoco sokuthi silokhu siqhubeka nje senza kahle si-maintaina i-standard umhlaba wonke uyazi ukuthi umkhandlu waseThekwini uholwa inqolo emasondo sona uthambele nyoka ehlabela imizondayo wenza kahle ngaso sonke isikhathi.